to make a great sound vuma 103 exactly 8 minutes before Linda the game demand the capital sithole and pindi cake and elisa skhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekuseni bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lakho mhla ka 20 October 2021 Book of Numbers chapter 13 verse 33 sabona khona iqhwaga amadodana ka anaki ayela eqhwageni emehlweni ethu saba njengeyintethe saba njalo ke nasemehlweni abo lona verse namhlanje lotho ngicela ukukhuluma ngalo nje namhlanje ekseni bathi sabona iqhwaga amadodana ka anaki ayela eqhwageni emehlweni ethu saba njengeyintethe emehlweni ethu saba njengeyintethe saba njalo ke nasemehlweni abo laba abantu abawu12 bezizwe ezu12 zaka Israel babethunyeliwe ukuthi beyo spy izwe lase Canaan ababezohamba beyohlela kulona 12 men were sent out mabefika balibona izwe lesethembiso uNkulunkulu abathembisa ukuthi bazolidla eCanaan abanye abawu10 masebebuya babuya nereport bathi silibonile izwe linoju linobisi inezithele ezinhle lihle impela izwe silibonile bathi mabeqeda ireport yabo bathi kodwa sibone neziqhwaga ezinde ezinkulu ezifana namadodana kaAnak bathi ke sivele sayibona sifana neyintethe thina kuzo sase saba yizo nasemehlweni abo baqale bayibona bona beyizintethe kwase kuthi neziqhwaga nazo zase sibabona beyizintethe indaba iqale kutheni bona bayibone beyizintethe base baphenduka babe yizona intethe indlela oyibona ngayo namhlanje uqala usuku lwakho indlela abantu abazokubona ngayo indlela oyibona uyiyo as you about to start your day it's the same way abantu abazokubona ngayo indlela abantu abazokuaddressa ngayo bazokuaddressa ngendlela wena ozibona ngayo as you are starting your day uye emsebenzini uye esikoleni namhlanje uya kwi-interview indlela oyibona uyiyona indlela abantu abazokubona ngayo ngifuna ukuthi ke namhlanje ekuseni you must avoid to have the grasshopper mentality ukhona abantu abanenkinga yokuba ne grasshopper mentality ave ihlungu ibhlungu indaba yokuba ne grasshopper mentality ngoba igrasshopper uyithola everywhere iyagxuma-gxuma umuntu ne grasshopper mentality umthola eyonke indawo kusasa umthola kuleli bandla kusasa kuleli kubandla kusasa uhamba nalabangani kusasa uhamba nalabanye nalababantu ukuyo yonke indawo ukhuluma lokhu namhlanje kusasa ekhulume lokhu namhlanje uvumelana nalo aphikisele nalo ngoba iqhwagi nje liyagxuma-gxuma lithola la namhlanje ulithole lile you must avoid to have a grasshopper mentality ma umuntu Yabona ke i-grasshopper mentality. I-grasshopper mentality inkinga ukuthi ayikho stable abantu with the grasshopper mentality they are not stable in what they do. Bayashintsha-shintsha abekho stable nama decisions abawathathayo. Ungabe umuntu ne-grasshopper mentality. Make sure ukuthi you stand uba indoda yama principle uma indoda ka yes uYesu wakho abe uYesu no wakho abe uno. Ungashintsha-shintsha izinto every day. Any grasshopper itholakala yonke indawo ungabe umuntu otholakala yonke indawo yiba umuntu owaziwayo ukuthi wena utholakala la kuphela singakutholi la kusasa sikutholi sikuwe indawo abantu abane grasshopper mentality banjalo baya move ba up and down abahlala endaweni eyodwa ba all over the place futhi grasshopper ithanda ama shortcut ayihambi yonke ijeni ifuna ukugxuma-gxuma ithatha ama shortcut indlela eyinqamulelayo ungabe umuntu othatha ama shortcut empilweni landela ijeni yonke uNkulunkulu akunikeze yona ungafuni ukusheshe ufike phezulu kanti akakabi isikhathi sokusheshe ufike phezulu uNkulunkulu akakuvumeli that's a grasshopper mentality ungayivumeliki leyo grasshopper mentality ikubuse ngoba uzohluleka ukufinyelela la ofanele uNkulunkulu akubeke khona ngoba lamadoda amanye awo awazanga fike endaweni yesithembiso kodwa yiba umuntu obamba izwi likaNkulunkulu mayitha uNkulunkulu uyofika ezweni lesithembiso noma wabona ama giants ungavumeli ukuthi ama giants ekusabise ngoba iphutha lamadoda alenza ukuthi abuka iqhwaga asesuke ayiqhathanisa wona neqhwaga kanti uma ubhekene nezimo musa ukuyiqhathanisa wona nezimo zakho kodwa qhathanisa izimo zakho noNkulunkulu wakho buka iqhwaga bese ubuka uNkulunkulu musa ukubuka iqhwaga bese ubuka wena ngoba iqhwaga izoba nkulu kunawe uma uyiqhathanisa nawe kodwa buka izimo zakho nesiqhwaga esiphambi kwakho bese usiqhathanisa noNkulunkulu uzobona ukuthi uNkulunkulu wakho umkhulu kunesiqhwaga esiphambi kwakho uNkulunkulu mkhulu kunezimo ezingaphambi kwakho nezinto ezikuhlaselayo ungayicomparish nezimo obhekene nazo ungayicomparish futhi nanabantu abakuvukelayo kodwa comparish izimo zakho nezitha zakho noNkulunkulu wakho namandla nomkhulu bayibuka bona bayibona befana neyintethe base bebanjalo ke emehlweni abo sokuaddressa nje namhlanje ngendlela wena oyisibona ngayo This is Mega Grace Sound Vuma 103. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.